Oh Jesus, aga m akpọrọ gị isiala n'ihi na o ruru gị, maka na ọ dịghị chi dị ka gị. Nara otito Jesus, ike mere ọnwụ. Thank you Jesus. Amen.
Aga m akpọrọ gị isiala bụ n'ihi na o ruru gị.
Father, Lord Jesus Christ, I worship you, Lord.
My name is Evangelist Amaka Okuoma, aka Chema Jesus.
After tonight, original God will give you original miracle. Original.